Koro ka kamisiope no, Gachagua nyalo nigi ochinango en gi options mage, en ang'o monyalo timo tok man? Kech koro kakireno sani, waneno ka chenro duto oseketi mar mondo mi Kithure Kindiki odiochieng' ma kiny ocham muma kaka jalup jatend piny. Rigathi Gachagua entiere gi wacho ni odong' gi kadi adi e lwete monyalo tiyogodo tok ma?
Rigathi Gachagua pod nigi kadi mang'eny. Kadi mokwongo mane en godo sani ni noringi e court of appeal mar challenging the decision mar lifting conservatory orders.
Kamano.
But kichaki ng'iye, kiny en public holiday. Be onyalo yudo conservatory orders gi ma nyalo prevent swearing in of the Kithure Kindiki? It is close to impossible. Nikech kiny na public holiday, judge mane ma kiny tiyo. Koro, your siasa are very lethal. Ging'iyo gik moko to ging'iyo all the loopholes. Koro ang'o modhi dong' koro nikech of course, Rigathi mano manyiso ni okonyal yudo conservatory orders kiny pending appeal. Manyiso ni the swearing in mar Kindiki, Professor Ngire Kindiki, kiny ne dhi mbele. Owinjore. Lakini, bang' mano, Rigathi Gachagua koro kad ma en godo, en kad achiel. Mar luo wach ni mamyom, matek ka en kod wakindene, especially on the grounds mane gikete petition.
Kama.
Number achiel, ground mane gin go, ni impeachment process ni, ne okoluyo maber.
Ne
okoluyo chik kakadwaro weche mag public participation.
Kama.
Number riyo, ne gin kod to. A right of fair hearing mao chiu kod article 50 of the constitution. Kasto bende gichaka ging'iye gi vis-a-vis katiba interpretation mar article 145 mane giwacho ni committee mar plenary I mean committee of the house mar japaga chelcha emano mi ndalo.
Kama.
Koro mae gik mobro rito mondo court interpret.
Kama.
To court no wacho maber mabende en gima it is practical and it is legal. Ni onge okinyal chungo ratiro mar katiba gima katiba dwaro gima constitution dwaro nikech ng'ato nikech katiba nigi yore minyalo kony godo ng'ato kopo ni oyud ni impeachment mare ne ok odhi maber.
Adin koro wacho niya